Nyika yevana veZimbabwe. Ivu revana veZimbabwe. Zvicherwa zvevana veZimbabwe. Kukura kwerudzi rweZimbabwe. Zvinoda hutungamiri hwakasarudzwa neveneni. Hutungamiriri hunotungamidza kubudirira kweZimbabwe. Iva nesarudzo yako yehutungamiriri hunokupa budiriro yaunoda kuona munyika yeZimbabwe. Hashtag People's Voice, People's Choice.